Yo, Mambo Vipi, this is Rayvanny, Vivani Boy, Chui, next level president. Mana Ijumaa hii ya tarehe 24, kwa mara ya kwanza kabisa, nakwenda kumtambulisha msanii wa kwanza kutoka next level music. Nikupitia Wasafi TV, lakini pia kwenye YouTube channel yake, ya Mark Voice. So stay tuned, Vanny Boy.